gari yangu. Nasema owe, a gari yangu. Owe, a gari yangu. Owe, a gari yangu. Owe, a gari yangu.
We unaita Volkswagen, mina itavimba wewe. Ukipanda funga mkanda, fanza kuringa.
Likey.